Wakubatira nkano wakomiti ya kia ikulu umwe umaini na kushirika mwenzenda walilongwe. Chipani jari nso msonkano wake umwe shina gonza kutu kare wala mungu kunsipe wale perega. Mlemi pa chipani cha Patricia Galiati watimigiza zankani pola nkulandi zodi yake.
Kukaka mapentero ngeti vina kune soguri mapentero kwamene mizemu hivu enda enda ndi kwamene agusanga wakulandi la mapentero uchoke la kumpingo. Mama kesa tumele ndi sonkano ndeti nangona ngaduri mapentero ndeti mozi mozi soguri sivu uchira jibriketi ndeti zafika zata ngatiku lina kwamene kutika ni sonkano kama mga kuina pame juma kwanza kwa za memorial meeting imene tena zote abanja mkwanza kwa rasu mafote denzi I think we miscalculated tena ulimeti maandi la makadzi kuli memorial mass so we do respect the memorial mass, the services, the church, and also respect the soul of Dr. Sarosima that is about to rest in peace as he will be celebrating his life tomorrow. So we didn't want to have a mass the next morning.
Dziko la Malawi ndi bungwe lona za chakudya Food and Agriculture Organization FAO asainira na mkwirizano wa ntchito ya $52 million yomwe chilinga chake ndikuthandiza anthu omwe adakhuzika ndi mavuto akusintha kwa nyengo mdziko muno. Izilu zadza kutsatira bungwe la Green Climate Fund lidavomereza thandizoli lomwe ndunaya za chuma Simplex Chitchula Banda adizithandiza anthu oposa 570,000.
Kusainila mgwirizano uu kwa adza kusainila akulakula Green Climate Fund GCF atavomereza ndalama zokwana $52 million zomwe ndi pafupifupi 94 billion kwanja ku dziko la Malawi. Polankhula pamwamba osainila mgwirizano la chisanu kulilongwe ndona zachuma a Simplex Chitchula Banda yati ndalamazi zithandiza anthu oposa 570,000 ovutika ku midzi omwe anakhudzika ndi mavuto akusintha kwa nyengo mavuto omwe adze tsa vuto la njala.
Ndramazi ndi zambiri zithandizira ma district ochirukirapo. Tineneso pano kuti zithandiziranso kuti ulimi uziyenda bwino mdziko muno. Lero ndine okondwa kwambiri malo mwa ministry komaso boma kuti zaonetsa kuti trust ndi confidence ya ma donors ndi yaikulu kwambiri sizimango chitika zimenezi zimachitika chifo anthu adinacho chikhulupiriro kuti ndalama zimene akuperekazi zikagwira ntchito yoyenerera.
Project ya ABAM ligwire ndi bungwe la Food and Agriculture Organization FAO ndipo pakadali pano nthumwi ya bungweli Azinju Shen yayamikira dziko la Malawi ndi bungwe la GCF popereka ntchitoyi ku bungweli pomwe wati cholinga chawo ndikufuna kuti athandize anthu ovutika.
FAO through the formulation of the country program framework.
Bungu la FAO kudzera mu ntchito zake mogwirizana ndi mabungu ena komanso nthambi za boma akhalali kusakasaka ndalama ndi ukadaulo ofuna kuthandiza anthu okutika koma akudzika ndi mavuto akusintha kwa
nyengo.
Ntchitoyi yomwe ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi ayigwira m'maboma khumi ndi limodzi omwe nkuphatikizapo Dedza, Mangoji, Zomba, Rumphi ndi Chitipa.
Komiti ya anthu omwe anaphunzira pa sukulu ya Mkomashi Primary kulilongwe yatsindika kuti kupirisa patsogolo maphunziro mdziko muno ndi njira yokhayo imene ingathandize kukhala ndi nzika zodalirika mtsogolo muno. Wapampando wa komiti ya Frank Chisambula wanena izi kulilongwe komwe apereka madesiki okhalira ana a sukulu okwana 22 pa sukulu ya Mkomashi yomwe pali ana opyola 1700.
Sikulu hii ndi yama kantawi nditu ndi ya tinamangidwa 1992 andi zofunika pano ponde ndi zambiri. Chimene tufuna tipempe kwa mbiri ndiyone na kuti ngati pale anthu ena amene angathe kutithandiza kuti atithandize kuti tithandizire pa zinthu zimene zikuchitika panozo ndito kupempha ndithu moteromo. Koma tufuna tinene kuti mu zinthu zimene tinapemphedwa ifeyo ngati maluminai tayambako kusezo kukhudzidwa tayambako tamanga amene tapanga ma desk amene alipo 22 pakali panopo koma project yathu ndi yoti ikupitirira tufuna tipange at least 100 desks. Ndiye tinasankha ma desk chifoyenena kuti anatiuza amanebo kunena kuti panopo chifoyeni palibe ma desk ndekuti anatusankha malembere mayeso pano azikalembera kwina ndiye tinaona benga kuti imenezozo sizoyenerera yayi ifeyo ngati anthu tinadutsako pa sukulu pano tipange ndithu china chake choti tiyambe pokuti tionetse kuti ma desk iyo akhale okwanira kuti anatu azilembera mayeso pompano. Ndiforokoze kunena kuti ifeyo timafunisiza kuti anatu azikonza ande chambi chokonza mayeso ndichoti anawa zilembera mayeso pompano nchifaya kuti tinasankha kuti mnamake tikhale ndi madesk achoyambirira
mphunzitsi wa mkulu pa sikuluyi a Margaret Mtambalika Mthethe ayamikira komiti kamba kuthandizapo sikuluyi yomwe ili ndi mavuto angapo monga kuchepa kwa nyumba zophunzirira
ife anatu alipo 1790 madeski ife amakhala ndi anasanu ndi itoka ndamene amapeze kuti ali ndi mwayokha pa desk koma the rest amakhala pansi pansi tikati pansi ndikuti there's no it's on the floor pansi peni padoti penipeni osati padoti mbasimenti eya wopanda china chonse nde mene abweresa madeski awowa ndoti athandizira ngakhale ali ochepa that is be standard 7 ndimene ingakhaleko ndi mwayi part of it is 37 because the disc are 23 or 23 that is you go so that in 69 that is I class emotes but school but mavuto ena ngakhale admin ati patsa ati pasa ma districts koma ndi vuto la ma school broko tilibe mwaka standard 74 amabwera masana school ya masana imakhaya yovutirapo kuti ana alandire mapuzi onse school yathu sili mu mpanda olomuyo na irikirini choncho kwati mavutikana nayo sili mu mpanda makola mango dusa ndaina ili yonse mango pita kusika uli pafupi ndengati sika ili pafupi koma siku sili mu mpanda ndiri ndivuto lali kuli meli makhaka kwa ifi mahedi ndapo sanzanga kuti ana atapanga control alo ma class
maloya a Bushiri ndi mkazi wao Mary ati akuona kuti kupereka umboni kubwalo waonetsa kuti milandu yomwe a Bushiri ndi mkazi wao akuyankha ku South Africa ndiyongopeka Loya wa Bushiri wa South Africa, Nelaine Van De Hever, anagwirisa nchito kanema, yomwe mazina, amaonetsa zomwe antwena ku South Africa, amayankhula zoonetsa kuti akudana nda Bushiri, pachifukwa choti sinzika ya dziko lawo. Pakadali pano, bwalo laimitsa kumva mulandu kufikira lolemba, pomwe maloya a Bushiri adzapitirize kufunsa mafunso mboni ya boma pa mulandu. John Paul Kayuna ali nkhani yonse.
Lachisanu, loya wa ku South Africa, yomwe akuimira Bushiri pa mulandu wawo, a Annelien van der Hever anatenga tsiku lonse akufunsa mafunso mboni ya boma asibongile mzinyati omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a boma otengera milandu mdziko la South Africa koma wadera la Gauteng pofunsa mafunsowa a van der Hever anagwiritsa ntchito kanema yemwe amaonetsa anthu ena mdziko la South Africa akuyankhula mawu onyazitsa komanso kuuza a Bushiri kuti adzibwerera kwawo zomwe loyayo akuona kuti zinali zonyazitsa komanso za tsankho kwa anthu omwe sinzika za dzikolo maloya a Bushiri pa mlanduwu anabweretsanso kanema yemwe amaonetsa Shepherd Bushiri akufotokoza kuti anathawa mdziko la South Africalo limodzi ndi mkazi wawo Mary kamba kuti miyoyo yawo inali pa chiopsezo poyankhula kwa atola nkhani pa mapeto pa mlanduwu a Van der Hever anati akukhulupirira kuti akwanitsa kufotokozera bwalo ndi kupereka umboni woti milandu ya Bushiri inali yongopeka chabe loya wambali ya boma adziko ndi anthu malunda anati ali ndi chikhulupiriro kuti mbali zonse ziwiri pa mlanduwo zikhala zitatsiriza kufunsa mafunso mboni ya bomayi pofika lachitatu sabata ya mawa ndi kupereka mpata kubwalo kuti liyambe kukonzekera chigamulo pakadali pano woweleza milandu kubwalo la Lilongwe Chief Resident Magistrate Amadalitso Chimwanza wayamba woyimitsa kaye mlanduwu kufikira lolemba sabata ya mawa pomwe maloya a Bushiri adzapitirize kufunsa mafunso mboni ya boma pa mlanduwu ndine John Paul Kayuni malo ma Zodiac
mukonera nkhani pano pa Zodiac tindiza mbiri khani pomwepo
Nae nkata ya maluwa
zikafikatu ngati pamenepa mphavu zimatha nzeru imasowa apa ndi pamene mukuoneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa ukondedwa wanu iwo watama kumangirani chiliza chosiyana-siyana malingana ndi kukonda kwanu iwowa ama manga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo amafika kwina kulikose kumene inu mukufuna kuti afike Asena Tiring Contractors iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono pangono. Mukoza kwa apeza lero, mumzinda wa Lilongwe, Uliguni, na pena mukoza kwa imbira phone, pa 0983-931-909. Muga imba namba lemene, muyankulana, ni Mr. Zuze Laisoni. Iwoa, ama fika kwena kuliko ose, kumene inu, mukufuna kuti akafikeko.
Kudanda wala kwa kulo lako, mwa Yesu za upesa.
Yokawa. Bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo likukwita nani nonse kumambu wachaka chino wachewa womu utajitike lowe luka pa 3 August 2024 mudzimam sampa die chata yambila 7 koloko mawa mpaka 5 koloko madzulo choli inga cha mambo likutsegulila malo yomwa chefo ya gula munga funa kutuwa zambiri lankulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Seferin Kumura pa 0999 878 855. Kapena mneneli wa chefo Ajime Chikuni pa 0999 218 116. Tieni chose kulitika sangalare ni magula chichewa ukutikuja za kuja za chichewa. Yokawa.
Kunena ndini ngombe ndini mbuzi kusena pamene wina walunga-lunga agona ninjala alibe china chilichosi cha kutianga ntandize kapena chiwetu kapena mkazi.
Valley Transformation udzapita tabatsogolo chuma cha dziko lino komanso kutukula mioyo ya alimi ngati bambo Shadrack Chemusi.
Kuluma la wina aliense masiku wano kunja ku wina aliense kudzianga nina paeka zopempa zija zidata yese kudzithandiza kuti pamene tikona kuti kulephera anthu ena kufuna kwabuno atithandize koma kwakukulu tidzidalire ife tokha.
Ndiraniso ku nkhani for migration OIM lachenjeza kuti ana amakhala pachiopsezo yozembetsedwa ngati sadyira zinthu mugwirizana ndomwe akwasamalira kazembe wa bungweri komanso la African Union AWOTA kasemba wanena isi pa sukulu ya aphunzitsi ya Lilongwe pamapeto kwa maphunziro amasiku atatu okhuza mchitidwe ozembetsa anthu komwe wati anthu omwe amakhala ndi ana maola ochuluka ayenera kudziwitsidwa. Tindiripoti mwalimba Western Kuta.
Kazembe wa mabungwe a IOM ndi African Union pankhani zozembesa anthu awota kasempa wada anthu omwe amanganira ana monga aphunzitsi afunika kudziwa chiopsezo chomwe ana ali nacho ngati sayang'aniridwa bwino.
My student teachers they are playing a role in ensuring that nkhani ya child trafficking isa nkale pano pa ziko ya Malawi. Tifuni kati gwizane manja pamozi kuchita ensure that nkani ya child trafficking isapitilize muziko lato.
Wajwiri wankulu wona za ufluwana kubungwe la Malawi Human Rights Commission na Jeremiah Mpaso watukulimba na ndiri kuzembetsa
tanto amini tiwe nala ukala vasugolo kutesa njiride umene
yo. Mapunzilowa ni mbali mozi ya tiku lo kumbukira njiride ozembetsa antu lomwecha kajino liri pamutu wakutosa siya manali yese mbuyo panchito yolimba na ndi uzembetsa antu pumwati antu 4.3 million pachaka ndi omwe ama wazembetsa paziko lonse. Ndine Western Kuta kulilongwe.
Konsolo ya nzinda wa Lilongwe yati ikufunika pafufupi 240 million kwacha yogulira mota ila sinyalala zomwe zikufunika mmisika yake onse 37 mu nzindawo kulimbikitsa ukhondo. Mkulu wona za umoyo ku konsoloyi a Benson Chidaumba wati konsoloyi iliwe zipangizo zoyenera zothandizira kutolera sinyalala maka mmisika momwe ugula ndogulitsa akhala udandaula kuti mukusowa ukhondo. Zuleka na nguwa dzandiripotiri.
Mkulu wona za umoyo komanso za chilengedwe ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe a Benson Chidaumba wapempha magulu okhudzidwa kuti agwirane manja ndi boma pofuna kusamalira mzindawu komanso dziko la Malawi. Iwo ati ntchitoyi ikufunika ndalama zochuluka komanso zipangizo choncho kugwira pamodzi ntchitoyi kuthandiza kuti zinthu zonse zofunikira pa ntchitoyi zipezeke.
Kubwera kwa azizatu mapatenas osiyanasiyana amene akutithandizira ntchito imeneyi ena yambakale kuonesa effort yotithandizira zinthu zimene zimabini moti tinena pano misika ina ndi ina ayikakale mabini amenewa oti anthu azitaye mozinyalala. Ifeso ngati ofisi patoka tikuyesetsa kuonera kuti tikuthamangisana ndi a ofisi a procurement amene amatithandizira kugula mabiniwa oziwiya zogwirira ntchitozo kuti atigulire mwansangansanga.
Mkulu wa Clean Cities a Martin Manyozo wati apitirira kuphunzitsa anthu kufunikira kusamalira chilengedwe komanso mzindawu ndi njira zopanga nyasi kukhala zinthu zofunika
pita kuntaya mita imene inadzadzadzadza kapena zipita kuti so project imene ikubwera ngati an alternative project ya project imene tapanga leloli kuti ithandizire kupanga lisayi kapena kusinda zinyalala zimene zizi mwachisazo ngati fifimu ya tirima turning west into treasure kunandauza kuti zinyalala tikuzionazi sizinyalalaso tikozozipanga zikhale zinthu zofunikira.
Anthuwa anasesa misewu ndi msika mu mzindawu. Zuleika na nguo Zodiac Lilongwe.
Kampani yopanga mbewu ya Sidico yalangiza omwe amagulitsa mbewu zake kuti azitsata ndondomeko zoyikika ndi cholinga choti mbewuzo zizichabwino. Mkulu wa kampani ya Sidico wa Boyd Lowe anena izi pomwe zadziwika kuti mbewu ya kanyani sinachabwino chakachatha.
Karanenera kuti cholinga chankumano timafuna tidzamba ndi kuti anthu anakumana ndi zotani ndi panali ndi zabwino zimene zinachitika ngati mmene munamvera muchimene anthu anathokoza kuti ya zinthu zinaenda bwino komanso sayolephera zina ndi zina zimene anthu anadandaula monga ino mukudziwa makamaka chaka chatha tikudziwa tonse kuti mvula inali yofuta kwambiri madera ambiri zimenezi zinapangitsa kuti mwina alimi akumane ndi mavuto malingana ndi mwina kanthawi zina masamalidwe ambewu ndi zina ndi zina ndi zina zimene takambirana nawo alimi athu anthu amene timagwira nawo ntchito ndi zimene makamaka tikufuna titatsimikizire alimi athu kwina kulikonse kumene ali kuti mwina chaka chinochi kuyambira chaka chino mapita kutsogolo ngati angakumaneso ndi vuto linali lilonse limene angakumana nalo then adzikhala adzifulumira mwina kuafotokozera kapena kuafotokozera anthu amene tayika amadera osiyanasiyana.
Ndi nkhani imeneyinso udafika mapeto pa
We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal.